Oi, nō rei, te iwi, he kōrero katahi anō ka tai mai. Kua whakamanahia te pire hauora a Barack Obama e te whare paremata o Amerika. He pā tatarawa te tatau whakamutunga e whitu pōti noiho te rerekētanga. He pire nui tēnei i kōkiri hiai e te perehitini o Amerika, hei whakarereke i te pūnaha hauora o taua whenua.